gore maybe ba ditlhogo di thata borotho bo bo staily ba re ga ba o rate mogatlha wa Scorpion o lomile botlhoko di-leader tsa di-union ba tswaletse shabiri ba theisitse selebi ba di batla disenyi ba jiba arms dealy people in the neighborhood be helpful to the cops go tswa mo go rona go ntsha ezinyoka off the blocks 10111 anytime founela mapodisa ga o bona any crime.